Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika kelo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphuke lapha siphethe umcimbi ke othe wakhutshwa pha ziziphatha amandla ke zeCurling Black Label Cup zithumela umyalezo straight ke pha malunga noyitumele ngkhune kunendaba besike zaphuma sithi ke Kaizer Chiefs yakhaba ngawomane yala into okubala ke uyitumele ngkhona umfana omdala kabe inxale enyokanye kabe iphathi ke yale tumente ngokubana iKaizer Chiefs yayisithi umfana omdala ke usaqhuba ke isuspension yakho usasuspendwe phaa liyiqela ke leKaizer Chiefs neza khumbula ukubana ke umfana omdala lowo kayitumele ngkhona ke ebengundaba umlonyo usukula phaa ngoDisemba umfana omdala ke malunga nasenzo sithe sabe ke siyehla phaa ngaphakathi naturena ke siquka yena phaa uKhune wazosuspendwa phaa liyiqela ke leKaizer Chiefs kodwa indaba esithe zabe ziyaphuma ke kule ndlikalanga izikhulu ke zeCurling Cup zithi ke kwaba impazamo xa kupapashwa ke ezo ndaba bathi uyidumele ngkhulu uzobe khona pha ngomso mfana omthala futhi ke uyidumele ngkhulu yona player kithe yafumana ke ivoti ezininzi ke kwiplayers ezininzi pha kwiCurling Cup na ukhumbula into okubana ke le team zawudlalwa ngkhulu ke yi-All Stars ke baphulaphula ke bawe beqobisana pha neqela ke leStellenbosch elizi champions ke zeCurling Black zeCurling Cup bafana abadala lo mdlalo lo uzawudlalwa phaa ngomso ngomgqibelo ke ePeter Mokaba Stadium udlalwa phaa ngo-3:00 emalanga bathi ke abaphethe phaa uCurling Cup ke baphulaphula ke uyitumele ngkhune kumfana omdala uqhuba kakuhle kagulu phaa beyitreningini yabo futhi ke basho into okubana ke nabo beyiCurling Cup ke bavuya kakhulu uyitumele ngkhune xa ezobe kumfana omdala eyinxale enye ke yale tumente ngoba bathi ke ngomnye ke wabadlali ke noko oye abelithemba youngsters ke belithemba ke kubadlali ke basenamaphupha ke okubheka phambili pha ebomini bambalule ke uKhune ke zininzi izinto abatheke bazithetha ke iziphatha amandla ke zeCurling Cup sincoma pha uyidumele ngkhune baphulaphula ke okubalulekileyo ke kweze zinto nokubana ke uyidumele ngkhune umfana omdala kuthiwa ke yona plate yabe ke ivotolwe kakhulu apha ke kwiCurling Cup futhi ke kuthiwa kumfana omdala ke uzobe ekhona pha ngomso pha ngomgqibelo xa iqela ke le All Stars iqobisana pha neStellenbosch beqobisana pha ePeter Mokaba Stadium ngontsimbi yesithathu pha eMalanga baphulapho nantsoke nanto ke ibalekile njengoba iKaizer Chiefs yayikhupha indaba zokubala ke umfana omdala imsuspend la izomkhulu into okubala ke ahambo dlala ke le tumente kodwa ngoku zithi ziphatha amandla ke zeCurling Cup ke loo nto leyo ke yayingekho bona beze ziphatha amandla zeCurling Cup bangena indawo ke ekususpendweni kakhune yiKaizer Chiefs basebenzisa into yokubana ke uKhune uvotelwe ngabalandeli ke futhi ke wayeyona player ke umfana omdala athe wafumana ke iivoti ezininzi bathi ke malunga naloo nto ke ngomso ke uyidumele ngkhulu umfana omdala ke uzobe khona futhi ke bathi ke utreyina kuyola ndlela ke ingummangaliso injalo ke baphulaphula nani ke ningake ningene nitsho ke nento yokubana ke nivanje chane ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.